Are you tired of being called a failure? You want to get rich quickly? You want to bring back your lost lover within 24 hours? But there is a solution for you. Global traditional doctor and practitioner, Dr. Shalev. He has worked in South Africa, Botswana, Swaziland, Namibia, Zimbabwe, and now in Zambia. This is the only opportunity you can meet him. You can call Dr. Shalev on 0973-442090. Dr. Shalev, the international traditional doctor, is specialized in money multiplication, passing exams, quick sales of properties, winning lotto, betting, casino, pass interviews, boosting your finances the same day, fighting back your enemies the same day, removing bad spirits, boosting your lucky, stopping or clearing bad court cases, winning tenders, contracts and winning elections, removing goblins and cockroach. You can call him at 0973-442090.
Plus 26777763757. Or WhatsApp him on plus 26097077 2038. Or plus 26772488767.
Other services: he can protect you from witchcraft and enemies, protect your body, farm and business, manhood enlargement, low erection or no erection, infertility both in men and women, diabetes, low and high blood pressure, sugar and many other problems and diseases. You can call him on 0973-442090. Dr. Shalev is found in Kamala, behind Kamala Prison. Remember, efficiency, excellence, privacy and confidentiality is our principle.
Nkhani yabwino tikudzidzitsani za traditional doctor wochuka komanso odziwika bwino maiko osiyana-siyana muno mu Africa ndi maiko ena. Uyu ndi Dr. Shalev, iye akhala kugwira ntchito yake maiko monga Eswatini, Zimbabwe, South Africa, Namibia, Botswana komanso maiko ena ambiri. Dr. Shalev tsopano ali mdziko lino la Zambia. Uyu ndi umwayi wanu wakuti muonane naye. Mtumireni pa 0973-442090.
O WhatsApp him on plus 26 0970 772038, or plus 26 772488767.
Dr. Shalev achiritsa matenda monga kulephera kukhala ndi mwana mbanja ngati mphamvu ndi zochepa mbedi, thupi lanu ndi lochepa ngati ndi mwa mwamuna. Matenda orodzedwa kumfiti angathe kuthandizani kuchotsanso matemberero. Inu tangotumani foni pa 0973-442090.
O WhatsApp him on plus 26 0970 772038, or plus 26772488767.
Matenda a sugar, diabetes, ngati akuberani katundu kuti mupeze katundu umene angathe kukupatsani mankhwala. Low blood pressure, high blood pressure ndi matenda ena osiyana-siyana. Inu tangotumani foni pa 0973-442090. Kuthapidwa ndi mwamuna, mankhwala akuti mwamuna akukondeni kwambiri, kusakwatiriwa, kuchotsa viwanda, kukuchinjirizani kumfiti kwa akawalala, kuchinjiriza famu yanu komanso kukuchinjirizani kumfiti. Zindikirani kuti Dr. Shalev amasunga chisinsi. Mungathe kumtumira pa 0973-442090.
Plus 26 77 77 63 757. Or WhatsApp him on plus 26 0970 772038, or plus 26 772488767.
Azibambo, ngati mulephera kugwira ntchito mbedi, mankhwala ya mwayi, mankhwala yopezera ntchito, ya nzeru kusukulu ngati mumagona, mutu osalekeza kuwawa, ngati mulibe mwana, amapatsa mankhwala achisawa, ngati akuberani katundu kuti mupeze katundu umenewo, angathe kukupatsani mankhwala. Mtumireni pa 0973-442090. Dr. Shalev angathe kupanga business yanu kapena uchita boost business yanu tsiku limodzi. Ngati mufuna kuwina mirandu mkoti, kuwina roto, kuchulukitsa ndalama, kuwina borabed kutana ndi adani anu mtsiku limodzi ndi masevera ena izi amakwanitsa Dr. Shalef. Mtumireni pa 0973442090. Akazi amene samapita ku period chamala karamatira kankhombe maso ngati simupenya bwino chifuwa cha befu matenda asitoroko msana kukulitsa thupi la azibambo ngati mkudzimva kuti ndinu ochepa ndi matenda ena ambiri mbiri omwe sitingathe kunena panopa chifukwa cha nthawi. Musazengereze inu tango tumani foni pa 0973442090
plus 26777763757 or WhatsApp imon plus 26097077 2038 or plus 26772488767.
Komanso ngati mufuna kuwina matenda kapena makontrakt mzinchito zosiyana siyana izi Dr. Sharefu amagwirira ponchito. Inu kungotuma foni yanu kwa 0973442090. Dr. Sharefu dokota odzika bwino maiko osiyana siyana muno mu Africa kwenye zinchito zache. Kwa inu nonse umu mungafune kuonana naye Dr. Sharefu apezeka pafupi ndi Kamwara Prison mu Kamwara.